athi ufuna umsebenzi angawutholi, athi uyenyangeni ayovula inhlanhla angayitholi inhlanhla ayifunile, athi ulanda igubhu uphinde futhi kungenzeki isebenze igubhu asuke eyilandile. Ngithathe leli thuba ngibingelele bonke ababukeli be-KZN podcast. Lo khuluma naye namhlanje udokotela uSomahhashi wasendaweni yaseNewcastle. Udokotela uSomahhashi umelaphi wendabuko olapha ngokobunyanga. Udokotela uSomahhashi indlela asebenza ngazo-ke usebenza ngokusiza abantu ngamakhambi, ngoba kuhlukahlukene ukusiza umuntu ngokwekhambi nangokweswasho. Mina ngisebenza ngokwamakhambi. Ezweni laseNewcastle ngidume kakhulu ngokulapha abantu abahlushwa zilwane, ngidume kakhulu ngokulapha abantu abahlushwa imimoya emibi. Namhlanje-ke babukeli emakhaya, ngeniphethele i-topic esizokhuluma ngayo, umuntu makabelethiswe isilwane noma umuntu makatetiswe ngesilwane. Umuntu makuthiwa usuke ebelethiswe ngesilwane, usuke lapho khona umuntu kuvuswa isilwane sikhandwa, noma kusuke lapho kuvuswa into ethuneni eyisipoko izodediswa kumuntu ukuze leyo nto leyo ihlukumeze impilo yakhe. Ilapho esithola khona-ke ukuthi umuntu uzama ukuphumelela angaphumeleli, athi ufuna umsebenzi angawutholi, athi uyenyangeni ayovula inhlanhla angayitholi inhlanhla ayifunile, athi ulanda igubhu uphinde futhi kungenzeki isebenze igubhu asuke eyilandile. Kanti inkinga usuke ucini uvuselwe isilwane satetiswa egazini lakho ukuthi sambe siqede impilo yakho. Abantu abaningi futhi siyayehlale kubona abesifazane lapho khona sibalala abantu besifazane isilwane, siphinde futhi uthole ukuthi umuntu wesifazane ungena esikhathini akasanqamuki. Yilapho usuke utetiswe khona ngesilwane. Isilwane-ke uma sivuswa isilwane siyakhulunyiswa isilwane esivuswe ngamakhambi, siphinde futhi sivuswe emathuneni isilwane ukuthi sibanibani zohamba namhlanje, siyakuthuma ukuthi hamba uye kubani ufike uqede impilo yakhe. Yingakho abantu babona ukuthi bahlehlela emuva empilweni, umuntu ayibona ukuthi no sengihambe kakhulu kodwa manje angisizakali, ngiyaye ebalaphini angisizakali. Inkinga akuhlolwanga kuqale kujukulwe kubuka inkinga yakho ukuthi kahle kahle inkinga yakho wena ikuphi, kanti kusuke utetiswe isilwane. Isilwane futhi uma utetiswe sona siyakwazi ukuthi sivale idlozi lakho, idlozi lakho uthole ukuthi alisakwazi ukuphakama kahle, alisakwazi ukusebenzisana nawe. Ngisho umelaphi kuyenzeka ukuthi ugcine nawe uvalwe ngaso isilwane bekutetise ngaso, uthole unoma thi uyahlola esigodlweni sakho akusahloleki. Yilapho-ke usuke utetiswe ngesilwane. Udokotela lona uSomahhashi utholakala endaweni yaseNewcastle lapho asebenzela khona. Utholakala ezingcingweni ezithi 067 848 6380. Siyabonga.